niteka n'umunezero ntange revyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza muherereye ijya nino mu makungu ya kure mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika barijya nino muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyine muri Canada Venezuela abarijya nino muri ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu bitanganye ku mugabane wa Aziya wa Afrika muri South Africa Zambia mwese muri Kenya Uganda mu bihugu bibanyi mu burengero muri Congo mu buraruko mu Rwanda mu buseruko muri Tanzania abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi intara amakomini mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana herereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hamura tujya ngahe iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya izoja bikugishika ko aho uzoba uherereye hose ku isi amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibintu bibandanya gukomera cyane ibintu bibandanya guhindura isura nkuko amakuru ariko aragenda abishikiriza amakuru ariko aragenda avyemanga Bunyoni idosiyo yiwe irabandanya gukomera kucaha cyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi reka tubashikirize ibyisiguro yaciye ha sentare ariko sentare na parike bakaba batarabihaye agaciro Bunyoni yabajije parike n'umucamanza muri sentare aramubaza ngo ko bamwagiriza ko yagomba gutembagaza ubutegetsi yavuze ko bahamagara Colonel Reveriano Ndikuriyo na Emery Randiri Nyandwi kugira ngo baze muri sentare bababaze niba atarabarungitse muri CCM chama c'amapinduzi ishaka canke umugambwe utwara mu gihugu ca kibanyi ca Tanzania igihugu kibanyi cha Tanzania gifatwa nka sokuru w'igihugu cacu c'u Burundi mwaravyumvirije kuva ku bwa Petero Nkurunziza yarita abaperezida bo muri Tanzania ko ari basokuru biwe na Varisito ndayishimiye kandi nawe yifata nk'umwana canke umwuzukuru wa bo baperezida b'igihugu kibanyi cha Tanzania umugambwe wa SNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi nawo urafitaniye imigenderanire myiza n'umubano n'ishaka riri ku butegetsi ngaho mu gihugu cha Tanzania CCM chama c'amapinduzi ivyo rero ngo mu gihe hari amatatinga mu gihugu cacu Burundi uyu Varisito ndayishimiye atwaye igihugu ngo biboneka ko atarariko arumviriza alengiyome Bunyoni yararungitse Colonel Reveriano Ndikuriyo na Komiseri Emery Randiri Nyandwi mu gihugu kibanyi cha Tanzania kugira ngo baje kuganira n'uyu mugambwe ubafashe gutora inyishu z'ibibazo n'ingorane byari mu mugambwe wa SNDD FDD Bunyoni kandi yarabandanyije avuga ko bagomba guhamagaza General Ntigurirwa Silas na General Emmanuel Ndayiziga ko bagomba kuza ngaho muri sentare kugira ngo bamurenganure canke nabo bakurikiranwe ngo kuko aribo bamuhaye amakuru ayo makuru bahaye Bunyoni nuko Bunyoni hari hateguwe umugambi wo kumwica Emmanuel Ndayiziga ngo yaravuye mu nama yari yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye n'abandi ba generali bakomakomeye cyane abo ba generali bakaba bari bapfunditse umugambi wo kwica Alengiyome Bunyoni bakamwica nk'uko bishe General Adolphe Nshimirimana na Lieutenant General Atanazi Kararuza n'abandi baciye bagenda bagandagugwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD nawe rero Bunyoni naho hari hapfunditswe umugambi nk'uwo wo kumugandagura. General Emmanuel Ndayiziga niwe yaciye amuha amakuru. Amakuru rero kandi yarahawe na General Ntigurirwa Silas nawe yaciye amurungikira ubutumwa bamubwira ko hateguwe umugambi wo kumugandagura. Bunyoni rero akabavuga ko mu gihe abo ba generali batarengutswa muri sentare ngo nabo bakurikiranwe ko baburiye Bunyoni ko agomba yicwe ngo ntago yumva ukungene bamwagiriza ko yari yateguye umugambi wo gutembagaza abo bari ku butegetsi kandi harimo n'abo ba generali. Abo ba generali akaba ari bo baciye bamuburira bakamuha amakuru y'uko yagomba yicwe ngo mu gihe boba badakurikiranwe ubwo nta mugambi wo gutembagaza ubutegetsi yari afise. Bunyoni yongeye kubaza Parake ko imubwira inama bavuga yakoze. Izo nama yagiye aragira zo gutembagaza ubutegetsi ayasabye ko Parike yatanga amagenekerezo canke y'amatariki yagiye ategurirwa ko izo nama n'ibibanza byazagiye ziberamwo. Parike yarabuze inyishu kuri icongiko imbere ya sentare. Yabuze itariki izo nama zabereye ko ibura n'ibibanza izo nama zabereyemo zo gutegura gutembagaza ubutegetsi. Bunyoni kandi yarabajije Parike. Bamwagirije ko yahaye koroneri wa Mahoro Desire $16,000 vy'amadolari ngo bagomba kubigabana n'abandi bantu. Abavuga ko ngo bahayeho koroneri Bamfumukeko Destino. Bunyoni yabajije Parike abandi bantu bahawe ayo mafaranga ari bande. Parike nanone yarasubiye kubura inyishu cabikora. Icemeza n'ubutumwa Parike yaciye yerekana muri sentare, ubwo butumwa bukaba bwari bwasohowe ku mpapuro. Izo mpapuro zikaba arizo zagaragajwe muri sentare berekana ko bari ubutumwa bagiye bandikirana. Mu kwandikirana ubwo butumwa, Bunyoni yaciye yishura ko ivyo ari iby'iperereza ry'u Burundi rikoresha mu kwambika abantu ibara, na cane cane ko amatelefone yabo aribo baba bayafise baca bandika ubutumwa bakongera bakisubiza bakiha inyishu kuri ayo matelefone y'ababa baciye bafatwa. Hama ubwo butumwa baciye birungikira akaba ari bwo baca bajana muri sentare. Bunyoni yavuze ko ibyo byose babyize mu iperereza, ko babizi ko ariko iperereza ry'u Burundi rikoresha mu kwambika abo bashaka ibara. Bunyoni rero yaciye abaza abo iyo Parike ko tovuga ko hari ivyo byose byaciye biba mu gitariko irerekana ivyabona bifatika vyerekana ko Bunyoni yagomba gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ubutegetsi kuri ubu ngubu biboneka ko bwajemwo akajagari. Bunyoni yaciye avuga ko we yiyemeje kuvuga ivyose atana kimwe akisigaje cyo kubika kuko yabonye ko abo bategetsi n'imigambi yabo ariyo kumugandagura akabashobora gupfa atakintu ashikirije kuvyo ubutegetsi bukora nabi. Yaravuze ko kandi afise abajenerali benshi bacuditse b'inshuti ngatagomba kuja gutembagaza ubutegetsi ngo yifashishe umuntu nka koroneri Bamfumukeko Destino atagira ingabo agaba, ngo yifashishe abashoferi batagira abasirikari, ngo yifashishe umukuru w'umutumba atagira ingabo agaba n'abandi bari aho ngaho bo hasi bato batoyi badafise ico bagomba kumufasha. Avuga ko rero niba yari yateguye gutembagaza ubutegetsi bazane n'abo ba generali bakomakomeye bo bari bateguranye gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Fyonda subscribe ni bukoresha icongereza canke nibukoresha igifaransa urafyonda sabone hamura tujya ngahe buryo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengere. Aya makuru tubandanya kugushikiriza kuvyaha bunyoni yagiye akora nivyo yagiye yagirizwa ariko ari irisigura ko mu rubanza uko vyagiye biragenda byose bize bigushikira aho zoba uherereye hose kwisi.